Mbuyambu bakunzi ba moyambiri jendi Simbizi wa Semavumba. Murabizi yuko tubazigiye tudakora ibintu bazanye ibintu by'amategeko. Uno munsi bambwiye ibintu uribuka yuko twese twaduze. Vera Senonera batwaraduze. Abanyabujumbura muzodukumbura. Rero Imana yameza gije kana keza karuguru.
Murambya. Bekutitoje.
Oyarumva.
Kutitoje muri misi Burundi.
Warumva nyene abantu twakuze tujya ibijumbu.
Ntabwo
twokutoza amango dushike.
Kubera?
Abamisi nyine tuba twabahereye abantu bino mu gisagara mu munsi nawe urabyumva.
Kandi barabari mu ntara zose z'igihugu baserukiye. Ene byatumye rutitoza muri misi Burundi.
Yego cyane.
Hey, kandi uko no kubura confidence kutiyemera.
Oh yeah, so kutiyemera nawe reka kunsarisha. No, donc no kuvuga umwana yakuriye ino nagiye kubira abasanga ageze kubitora umuhoze. Sha, Simbizi je navukume ngo ntaraho nzi neza. Jesu narengi murambya.
Eh, wari murambya?
Sinigera mvira muhira ngo
nyo. Kandi usanga ari murambya hariya muri nyina nyine hariya.
Musi umusozi.
Eh, hari ahantu nabonye imurambya.
Okay, wahita imbuye.
Imbuvala imbuye. Ariko sanga uvimba imbuye.
Hari anyene mu misozi musi.
Ndongo nyene bagaga ne utwashaka nyene muri minsi nyene utambuke nyene tubone nyene kwa kuguru nyene riko kwa doga imisozi.
Oya, doye kwa tuba twaduza imisozi myinshi usanga n'amaferi yaravyimvye. Amabavu.
Ubwa yaraheze.
Yeah.
Ashimva ubwa ruguru. Ari arakademo karaho kimuramvya. Naga kutse kubona kigucume ngo kavuna.
Oya, usanga ari muri vya centre.
Usanga ari zabukeye.
Ah, okay, turaba.
Usanga ari bwa bukobwa, nta bwo guruza bumva ngo bita ngo nubututsi kazi.
Ah, nibwo
uramaze kubwumva ubwo bukobwa.
Cyane.
Eh. Kandi ndumva ngo muravyo ngo aravuva ngo kubwo bita ngo nubututsi kazi. Twa tudufise tutoke.
Toroshe.
Mukakora nkanje wumva.
Yeah.
Yimigigwa niki ibintu mwe nivyo nibya nibishika nyene namwe yari yamuka nubuka buga ukigakoresha nkubaje kwiga ibujumbura ndanku urashaka gusaba ku mutumba wose ari we wiga kaminuza ibasi mva bazo yiga kaminuza y'Uburundi
ego je ni kaminuza y'Uburundi
urazi umuntu wa mbere yatambiye kugondura utoki
ahe eba numvise ngo numupware ngo twebwe nta kuri twavuga ibyo kuko imana yaduhaye tukanafata basi uburyo bwo kuyambara turanishima idaye kuko bajye abanyamujyi bahikuriye ko bayambara ariko twebwe twageze kuyambara dukunze
urumva rero hajya wicaye gutya bace babona indani muri muziki
kameme nyine
tukira muri nyina yenu gashuriwe na yangi kingi yacu
oya nawe rika kuzisa oya nawe nyabwe ukirwara warawe oya na ibana cyane niyo source y'imbeho mu Burundi bwose nivyo nibaza
none imbeho none ya umubana nayo gute kuburyo umubiri utabagora canke nawe nyene birashika nyene usanga bakavungura abazi kugira flotte magucya shasha kugira urumve mbinge nta cyashu numva yuko hari wo sharere kiba produce
yes agatiye dayerga
dumbuye umubiri wose ugacu yashu
eh
urabahaje mu murakanya bigenda gute
bo turakanya
eh haga kabyo karagukubise nyene we nyene
karagukubita
eh cyo nyene nubyigitega
ubintu byigitega
eh gitega nyene ukaduga ngitega nyene uga kurisha tubuntu nyene turi hafi nyene ugashiraye kuri moya nyene moya mbiri nyene uga kugira dumbu imbe nyene kugira habe nasina kubyugiza uku ari imyaka abakobwa bose bagire mu bakabara bakwafere
bakoko bose bakabara bakofe
eh bakimyozi nta rimwe urana fata nugwembe umwe
wowe bijyana kumurike hera
eh
inevye mu kumuna yakani
oya none hari no mo so wowe ndo birimo no
nta birimwe amatwi aruguruye je nabitahuye
eh
hanu kwa mujana siyo
nuna nda mujana
tuje kutemberera na muzanya vuta tinazanyo eh wambajije no wari we gusaba vuta ti umutada mu kwita muyagisha ukaje mutangura kubindi kuyaga ibintu nk'ivyo
mvise maze kuyaga ubusutwa ndavuze
ajeje nana bayo ndasandika ukirajana na shavye kuva ke nufise mu bintu ngo byo kumwanga
ivyo none kumwana none bakimyozi none bakwafire niba baho
ivyo gusundura
ivyo gusundura ije kiza muri kimwana
simbizi nacho avuze
nacho navuze prime nigeze vuga gusundura je
oya nacho avuze
bage nawe tangi
ndini
gute baba baje muri sadu kwafire baka
oya ninde yo hamwe hake Eki vyo bintu. Abari mu soto moya, umbe bakoresha jirete.
Na byo bizira kwe kwata bakobwa
ku. Hori kirume.
Eh kaje ndu.
Ninde basi. Eki sagara bo. Akira ku zi myaka 16.
Abagize ne.
Kwa feri.
Abatangiye ku mu
kwa feri.
Ndagutse. Nzara mu demo. Eh ngo numugenze nawe ucutangira gutera mistari yawe.
Eh hari mistari na kutongoje.
Nyine turako turatera inkuru.
Ndi turera inkuru era ahubwo sininge no bigwae.
Wewe twazana
cyutira.
Oya, je we rekambira ibintu bishashe byo mbigisaga ariko ndumvirize.
Ega muri kaminuza.
Ndi mugisaga
n'izo. Ega mukanga.
Ninga muambere.
Nawe muambere.
Eh.
Bacari bashasha reka turi
katu. Ari kaje je nakamirize.
Ega tuba reka tuba mwibihara.
Ese uwe amazi imisi myisha bijumbura.
We nawe.
Nanje manusura mwaka.
Isho tuba rera naje dure. Agwa dure tsana bara tumumvije gisagara.
Medina.
Medina.
Ego.
Musaza wa moya gisho tumutite.
Medina. Ngwa ni ukoga bwa. Wewe banyishikiye. Ngwa kare
ku. Wewe ngomba kitere mistari gusa
na. Nawe yero banyishikiye. Ngwa nagomba nisabirira kigenda mu biri cy'umwana wa ruguru.
Yimba nyi.
Ngwa rwa ruguru ufise umubiri woroshe.
Ujya ntabakora. Ni cyabine bwe mane.
Niko gusanga afise umubiri umengo eba ni uyi.
Wavuze ngo nabatutsi kazi so wavyimfiye
no. Oya. Niko kera abatutsi babita abatunzi.
Umva
zigambaza imbwa za bigizi yije zica zibihindiramwo ngo abatutsi.
Eh.
Yo babisige zina.
Abahutu nabo barabaji bakora bari nk'aba uvriye. Sinzi ko bize muri bijya twiga ha bijya zijya nyigisho baba kuje baturogesha twiga ivyiwabo ngo vya bana Napoleon nabandi atacu bituma atacu byigeze binatuma no nkuko tudahenda no kuzi ukiri ku ishuri
no musaza
umunsi rindire umunsi waje igishuri
eh
ukaja ukaza guhura n'ishuri ry'ubuzima uzuronderaho Napoleon icyo cyazo gufasha mu buzima uzuronde cyo revolution namba ari revolution namba ari revolution française zo gufasha mu buzima ukibura ivyo abatutsi n'abara abantu batunze inka Bacha banwa mate ni mpamvu rero dukobwa twakoze tunwa mate usanga duvise akabiri karemvye
abandi bacha babitwa gute
abahutu mutu
abahutu ni mukabari bake
oya bara bara ba uvriye yari class yari era ma class kuva kera ma class socio hariho aba hariho abatutu abatutsi abatwa abatwa bara abacuzi kubera bagu bagatwa twa Ibyo byose mubisanzwe n'abantu babiza ababaji imbwa z'abakoroni izo zaje zishakira zafateho ko aba iravye ati aba bantu mbona bahuriye kuri iki reka tubita abantu kugira ngo bagira twa ntiyakujya ngo umariza yazavuga ati mariza bote basa bafatira ko ati mariza rumariza digidigi Eho ita machine gun ijya mitrayeze. Digigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig ry'abadage amafaranga ni franc ufite abarundi baravuze ukuntu ikintu bagipromotinze bakibrandinze bacye bagikuramo ikintu niyo mpamvu rero agakobwa umva ati kora abatunzi ujya nk'imbiri umukoroni azabwira ati reka abatunzi twita abatutsi umukero umutunzi yaravise inka ubutunzi babuharura mu nka niyo mpamvu mukujya gukwa baravyononyu bazana frambu bavuga ati inka twagize iki twayivunaguye bagacazana frambu bagacabaza ngo mugabo ava bazana ubushyo bw'inka ati inkumi yawe isugi kandi iyo utari isugi sindagutwara koroshe
ni bien gusa kushobora kugisigura nabo
niho ntabwo buryoshye gute upfa kukinjira gusa
umuntu baramujya
upfa kukinjira
umuntu baramujya ko nzibajya inyama ibicumbi
reka amazi ngene ngene bajya inkoko
wigira umwamaze kuba
kontrere nuko mukwijya bayifatu
wigira umwamaze kuba kontrere
musate ayifatu kayigira uko
yafata
we Simbizi wowe ndamu saba dema gukurikirana cyangwa we ni mwigire mayina
none we uyu genda baraba koga sibyo nakibazo genda ndaraba tu urishyigisha uyiraje muri studio agari amahera akabaririmbira akabahayagiza gwayagiza imara putof muririmbira Yesu uramaze kumuha wewe
cyangwa
umugenda
ndamuhiga
eh inoze
amahera
kigenda mubiri
kigenda mubiri nigiki
eh mwari urumva ari gere wakubishyigenda mubiri ari ubwambe ba jar bagusunduye to soon.
Ah,
who was Sanga Kwanza, which I'm a good upon it's a good.
Nice time, Momon.
I sang a retinate,
Chanadi.
I about deficit in the chuma. Chuma, chuma, and in by Oregi. Go chuma, chuma, yenevana. Haya, what could you have? Only guess passing in Garago, Pisabayini, Umuini, Nini, Nini,
okay.
Eh? Jenga, the Jamalist,
eh?
Nzogendenge kubaririmbira mwebwe abahungu muririmbira abakobwa kandi
kusa nawo
zokwishimira nzo ririmba irafise ndabizi copyright zomfata koze nzo bari gwanje
so ayivye
so na ayivye ni fregusa
refreyo nyene
iyo mihimbirira sara nzo
nekama
refreyo nyizo bari iyo
ndabimbiri ni
iyo abaja bagenda bakaririmbira abakobwa
yego kina cyamusa
urabona bajya bamere bajya badandaza amatomati bajya umurira uyu kamubwiye ati nshaka kumutaye ntagusa umutaye urenga 50 mil kandi aratunga umujyango bakagenda bakabaho fresh cyo bazaho gafata ibihumbi 50 ugiye muri studio ugiye kuririmbira gakobwa kandi ugasanga nanya akademi kuri uwo munsi umunsi wakabone kaguhari basanga uvuga ati twe nka neze ngena tamvuga
ugazanga nyica
no ugazanga umudemu ibere mu buti nyanga rindira ugazanga demu kibere mu buti ariko je mu buti nyanga nyine kakujya ukaribwa ndabeshe
oya no yashize ba
eh rero gasanga kademu kujya kuntu kari kugaratambuka wibere madurere yiwe y'ubutinyanga una warahwere yagomba kwiyahura ngomba eh tambuka ari umurefite durere mana tambuka cyo kimwe normal
ego ni
urabizi ari waje tambuka wewe unye de marche yawe y'amadurere yawe mu butinyanga gaza gusarira ko ngo atwenga neza ugasanga kujya gutwengura ngo uva kugira surire force kubera iki kuna gura suffrire
ovuze ko nguzaririmba refre yonyene
nduvuga ko iyo mihimbirira sara
kuri mimi nabo
tusene ibyo bose utwama
oya byo bise tagomba bigarukana n'abana ntibone
ko mu gifaransa uvuga
ko cyenda kwicara ho
nta kibazo cyo kwicara ngaha
hari jamu rengo jibu oya
ndura ko turahindi
oya mu gifaransa mbafise mu cameraman ni mode selfie
ha sara
ibahita selfie hana mu cameraman akeneye mbwa mu gifaransa nzira ndi kumwe mu cameraman
sawa
jende simbizi wa Semavumba
yego
hama aha ni kuri moya mbiri tv
barabizi mane barabizi
page ni simbizi wa Semavumba na muhenya sema page menshi mu mwuga tase page twa muhenyanga
use ndazi hose baragukurikirana
ko hose
barakuye hane barabikora
kandi baziki yago cari kiryoshe
eh gusa nyene nandi ndabakunda abakunzi bawe
abakunzi no banje bagende bagire subscribe kuri channel yawe bagende gushigikira abashigikira umwana wo mu Burundi umukozi umwana w'igitega
kandi babikora tanzi
babikora tanzigo ndabakunda tu
kandi njye sirona ntashimiye ibyo ratwe ku nkati ngana nashimiye udufasha umunyurano Anatoli eh
umunyurano Anatoli
aguma abikora nyine neza
nko bamwitande minyurano
Anatoli
eh minyurano Anatoli
abikora neza kandi natwe turamukunda sana
safi sana ndabakunda tu